Subire, subire. Sì, sì.
Vai, vai. Donata. Yo!
Arinde,
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 no era, no era,
no era,
no era,
no
era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no era, no
era.
Welcome my brother and my sisters, Showboy Adrenaline promoter wamusore wanyu wamusora bazana ibintu bige bitandukanye kugira ngo mubandanye mujyoherwa nkuko mubibona uyu munsi twaje kubazanira kama mu gakino twise Rose Game. Iyi ni episode ya kabiri nkuko musanzwe mubizi, ya mbere mwarayibonye aho twakoranye na Sister Wasabi aha kwa kwica umuririmbyi w'abandi. Uyu munsi rero turi kumwe na Rukundo TV, gumana natwe kugira ngo ukurikirane ibigiye bitandukanye. Gira subscribe kuri Ndaha TV, wongere ugende ugire subscribe kuri Rukundo TV, wibandanize wibonera bimwe bigiye bitandukanye. Gumana natwe. Bakunzi ba Ndaha TV nkuko twabimenyesheje raba bigiye gutangura twagiye uwa mbere kurikirana murabi. Subira, subira. Si, si.
Donata! Yo!
On va. Ya Donat aragiye kurekirana Donat binagomba kore. Raera. Kuita, kuita le gumbu, igumbu.
Ari kamana dana wari.
Introducție. Fă asta mai interviu, din ora patru. Ia, ngawo nye arejo era. Olivier, Olivier, Olivier.
Pasua.
Olivier. Say. Ya, chiza rinjiye, chiza. Very bad.
Ya, chiza.
Arine. Arise, Arine. Chagie Musi. Sami. Sami, 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 Bakuzi ba Ndaya TV nkomeje kubibona mureje kubona iyo twise Rose Game mwabibonye twakoranye na bamwe mu bantu musanga bumenyereye bakina comedy ngaha mu Burundi ariyo Rukundo TV. Nkuko mwabibonye ibintu byagenze neza, nizera neza n'ikindi gihe nzoguma ndabagera kwa kundi nyene. Ya apa ari ivyo onya ya Rose Game turashobora kubabaza mbega Sami novuga ngo nibaze ko uri muri bamwe barongoye Rukundo TV.
Umutima nuraturura ndacyari ko ndiyumvira bashikije gipurizo mana umutima yone hagiye nakoresha technique 655 chan cyari kugorana kabisa.
Ya ugerageje kuraba wabonye game yari meze gute severe yari habo byananiye mubona bimeze gute
Chaje ahi wanjeje novuga ko yari meze neza nije nawe wa mbere naho mutabivuze nije natanguye honyene ku kimeno wa mbere na mbere kandi
si ofisi myaka myinshi none
ni ya technique akoresheje kugira ngo ubone yo kushobora kukimena mu gihe bamwe byagiye birabananiye
je kubera ko nkutse nta nakima cyonanira kubera nkutse
mana no kuvuga rero kubera ukuze kira kintu cyose uragishobora
byose ndashoboye Dose ndashoboye kubera mwese ndabasumba imyaka.
Ya twabonye ibintu novuga ngo bimwe bitangaje benshi bataba basanzwe bamenyereye washoboye kuguruza amenyo ifana mbega hajya ntiyumvise ko ari ikintu cyahindutse canke cyavuye.
None uyeraba neza ubona hari na hari n'ikinyo rimwe yavuyeyo n'ukuri yose arutsuye kandi kubera navuze yuko nkutse ndabasumba imyaka bose niyo mpamvu nifana itari kunanira kugurura.
Ya twabonye umuntu avyibushe gose sinzi yuko byabaye ibiro byinshi byatumye igipolisi gitamenega byagenze gute wewe
ngira na indi mugufi ego sinzi ngene byagenze gusanye
ibiro byinshi
oya ahubwo nahuye n'akantu katagira ibiro byinshi
wagasunitse atwe ukapomani
sagacaga kugwa kugiti.
Ya turaherutse kubona novuga ngo imwe mu ma episode mumaze gusohora nibaze ko mugeze kuri episode gira kane novuga ngo iyi filme yanyu mwise intimba kuki intimba
kubera umva intimba ibifise signification y'ikintu kirekire cyane
bega iyo ntimba yoba yabaye kuri mwebwe cyanke mwaravye muri societe mubaye
kuri twebwe
iyi he ntimba yababaye
kubera turahanura
intimba no guhanura cyanke ni je nazigirundi
mbo intimba Intimba dufate mwishimikiro Diane ikintu ubushatse kuvuga ni nk'umuntu ashobora kuba yarahuye n'ibibazo bitandukanye akarira gose bivanye n'ikibazo yahuye nacyo niyo ntimba yani kugwara intimba mu mutima dufate nk'ubuzima utari witeze bukakuba ko surprise
ya twumvise yuko umwe muri bagenzi banyu bavuga ati intimba impamvu twayikinye yaratubaye ko mbega mwarize ryari ko uyu natubwiye yuko intimba ari nk'ukurira uhagirane
cyane kuvuga ngo intimba n'ubuzima muri yo filme dukina twerekana umwana w'imfubyi kunafatwa nabi so musanze mubizi neza ngaha mu gihugu cyacu hari aba mama bake bafata nabi abana b'imfubyi iyo umwana abuze papa we na mama we usanga agiye kuba par exemple kwa mama we mutoya cyangwa ku nshuti yabo ugaca usanga uyo muntu bamufashe nabi baramuturubika ntagombye kumufata nk'abani na kuvuga n'ubwo buzima twakinye muri iyo filme no kuvuga n'ubuzima dusanzwe tubayemo ngaha iwacu mu gihugu cyacu cyo mu Burundi mbese no hanze mu makungu no kuvuga twariko turigisha ukuntu umumama n'ubwo umwana atoba wabyaye atari uwo wabyaye ukwikumfata nk'uko wawundi woba warabyaye so muri iyo ntimba turerekana ari umukobwa bita Marina niwe bafata nabi sana muri iyo filme yacu intimba butugeze kuri episode ya kane vuba bientôt episode ya gatatu izosohoka.
Tugerageje kuraba uyu numwe mu bavyeyi tubona yuko akuze mbere adukuriye twese ibinya Sami yajije kuvuga yuko mufata n'aba bana ni vyakweri canke
apana dufata n'aba bana si twese
uvuge muri rusangi aba mama
abavyeyi bamwe mugaba tari twese ego birahari kandi biruzuye kandi biratera umubabaro cyane
tukiraho nyene nizihe mpanuro ushobora kucuha aba mama bagenzi bawe kugira ngo bafate neza bamwe mu gwaruka baba basanzwe bareze
jahi wanje nubaha impanuro zo kuvuga yuko umwana wese naho atari uba waramubyaye abari umwana wiwawe utegerezwa kumufata neza kujya nyene ufata uyu wawe kuko nawe ntubuze umunsi n'isaha urashobora gufa nawe abiwawe bakabafata nk'uko wafata ababandi.
Ya kubona wewe uriko urakina ibintu bya comedy utanga message ishobora guhanura abantu nibihe bintu ubona wishimira kuba uri muri comedy kino gi
ndabyishimira cyane kubera abiraba ari ushobora kina comedy ugasanga ari umuntu ayiravye hari ikintu inigishije ari nk'ikintu aragenderamo gacahindura yego
ya ugerageje kuraba amwe mu feedback ava mu bafana banyu canke aba bakurikirana mubona nibihe bintu bigenda birahinduka canke nibihe bintu babasaba ati mubandanije mukorera kuri bino bintu turabona yuko igihugu cacu gishobora kubamwo ihinduka
feedback zetu nako tunapata katika hivi kwanza ni katuna wale wakitotoka kututukana au kutoa kutuanura kuna nisikiliza njoo tunapata gisi napasha kucheza vingine kwa sababu kama usiko matele za watu utofanya vizuri
biramaze gushika nta gihe biragushikira ugahura na bamwe mu bafana canke umwe mu bafana akakubwira ati biri yabintu mukina sivyo canke kuko igihe cyose hama hariho abantu bacintege abandi bantu biramaze gushika hakagira umuntu agucintege mu bintu canke no vuga ngo impanuro busanzwe habandi
iwo benshi imbere nabwo bashobora kubura nawe ndazima bashobora guhura wakorera ko kazi ukora ko atariko kandi ubona ko agufitiye akamaro
mugihe baba baguhaye ibintu nk'ibyo message nk'iyonya uyakira gute niyihe nyinshi ubishyira kugira ngo ubakundishe bimwe mu bikorwa by'iwabo
ikagenda yibona nk'ibisanzwe bwo ndakubwira turabikunda cyangwa ureke kuko byigisha uwari kwigisha nyine abyumvamo anyuma bikamuhanura
ya bakunzi banda ha TV nkuko mwabibonye byinshi twagiye turayaga nabo bijanye n'akazi kabo kubijanye na Rose Game turaje gukina agakino kacu gumana natwe zukurikirana kazokurikira turabashimiye
yapu reka natwe tubashimire sana mu byukuri dushimire manager dushimire mwese ukuntu mwaje kutugira kaka aka ka game turashimiye sana
bwe twizera n'ikindi gihe tuzobakenera iko muzotworohera nkuko mwatworohera
ubu rero wabwiye ikintu tugomba tuzobasabe tuzoje burero kuri Tanganyika urumva mudutware mu bwato muce mudusunika indani turabe mbizi kuko je mukoga je umengo ni nani kambare ni wa materezaka genda tereza mu mazi
turabashimiye mwakoze budakanya kanyu
turabashimiye sana kuri game gifurizo mana cyaswe ku cyaswe kumena pompompo naje kumenesha pompompo pompompo yaswe kumeneka waraye mugure ku imana ahubwo rekangene nikande pompompo
pore sana.